Combate, umucincumbate,
baba,
talicincuru ciane,
oyo Yesu,
totere totenge,
oyo baba,
oyo papa,
oyo Yesu,
oyo Yesu,
oyo baba,
oyo